nthawi nthawi imaweluza nthawi koma bale nthawi
zonse ndi nthawi akuyesetsa kutakataka umundi umu koma zinthu sizikutheka adazama ndi maphunziro awa tsamba lililonse alinalo koma ntchito sazayipeza chonsecho wina wangomaliza kumene maphunziro ake lero mawa kulembedwa ntchito inalo kuyesedwa udindo inde kuchikhalira chikumba cha ukhumucha zonse ndi nthawi chemwe aliwa ndi osalala molapitsa lao thupi sili kusiyana ndi botolo la kukakola koma palibe ndi mmodzi yemwe akuwaphethirira diso nanga bwanji zidzele kuyetsa zikukwatitsa woyera sizoloza na zala ndi kumanyogodolana chilichonse chili ndi nthawi yake yoyikika yomwe idakhazikitsidwa puputa nsozi zonse ndi nthawi nawe yakwe idzafika akutha zilumika zingapo chililoweleni banja koma mphatso ya mwana sadaipenyeko pamene wina wangulowa kumene mbwalo la masewero mphindi khumi osatha chake chigoli muko ndi wamwitsa inde zonse ndi nthawi tidzakwatirana ndidzakukwatira ndidzakwatibwa masiku nkumathira kuchitseko wokamba nkumati ndikungoseweletsa mtima wako aiwala kuti moyo walipo yemwe adaulenga ndipo chilichonse chidakhazikitsidwa ndi nthawi yake usavere nkazi zokamba zautseka mapilikaniro ako zinthu zitu zikungolinda nyengo ilo ndiye langa pempho awili nafe tidzayenda athu ana tidzabala mwathu musasa tidzagone athu nthawi ikadzafika chezi yambo musandiseke popeza ndawidzachule m'malo mwajambo sicholinga changa koma kungoti nthawi sili mbali yanga umapempha athu zambiri kwana malenga koma chisankho chokuninkha chili ndiye mwini atha kukupatsa lero mawa kapena moyo umene uli mkudza ngati sada ndipatse lero mawa ndi tsiku lina ndiosamaye ndiyang'ana ndi kumabwebwetuka zaine chilichonse itu chimayendera nthawi eyetu zonse ndi nthawi
nthawi imaweluza nthawi imakemula usalonjeze kuti